bona maokeng ka fitla kwana mmotwane a ke fitla teng kwana ka fumana bana ba seo ke a o jwetsa a ke botsa gore ba kae ba mpotsa gore ba ile segweng ba bina setatang Kabotawe se tatanga sena e gaba king Bambotawe give me no no bona wa dipepe pepe 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 kamona ga di kotasi I'm gonna go to the party.